Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza.
Turi kuwa 21 gitugutu umunsi abarundi bibuka igandagurwa rya president Melchior Ndadaye mwiriwe abandi mwaramutse kaze muri ano makuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. President Ndayishimiye ngo arafise uruhara muri dossier ya muganga Christophe Sahabo. Hi dossier ishirahamwe IDHB rivuga ko igaragaza ko ubutungane bw'u Burundi bukoreshwa n'umugambwe CNDD FDD. Inyubakwa za kaminuza y'u Burundi zari zikwiye kwihutigwa gusanurwa, leta isabwa kwitwararika gukingira urwaruka ruhiga ari nago kazoza kejo. Kumisi yose ya gatano naho murabimenyereye dusozera aya makuru ku kiganiro dukingira ibidukikije uyu munsi gishimikiye ku gitegwa cy'amasaka. Aya n'ayandi ni mukanya, muraguma hasi. Nongeye kubaramutsa narimpejeje kubibabwira wa 21 gitugutu abarundi bibuka igandagurwa rya president Melchior Ndadaye yari yatsinze amatora yo mu mwaka w'1993 aserukira umugambwe Frodebu. Uyu munsi imyaka 29 ikabirumanye agandaguwe mu nkuka ya misa yaherejwe muri Cathedrale Regina Mundi Musenyeri Anatole Ruberinyange icegera cy'umugere wa diyoseze nkuru ya Bujumbura hamagari ya barundi na cane cane abategetsi gukubita agatima mpembero bakagwanya ikintu cyose gitandukanya abarundi. Uwo mukozi w'Imana yabasavye nyabuna gushira imbere ubumwe bw'abarundi biciye mu kurekuriranira. Musenyeri Ruberinyange yamenyesheje ko inguvu nyazo zo gushika ku bumwe nyakuri ari uko iciza gitsinda ikibi. Kurikira Musenyeri Anatole Ruberinyange.
Ijambo ry'Imana iradusavye kwitegereza neza dushobore kubona igihe turimwo, duce dufata ingingo twatumiriwe kuvoma ubumwe mu butatu bw'Iranda. None nitwava kuri iyi si tuzoja hamwe, none kuko ibitunanira ubu ku rugendo turimo muri iyi si y'u Burundi kugendera ubwo bumwe, kuba hamwe, kunywana. Intama ntizibitubuza n'umutima mubi n'igicumuro n'ukwigungira ko nikwa gukumira niyamacakubiri niyanzigo nikwa kutababara abandi kwa kubura urukundo. Ibihe turimwo mu Burundi turavye kahise katumugaje, abarundi baragiye mu macakubiri y'amoko, baraja mu macakubiri y'intara, baraja mu macakubiri y'imigambwe, baraja mu macakubiri y'imvukira n'abakuyakuya n'ayandi macakwinshi. Yezu murabizi ntiyigeza kumira, Yezu yiyegereza bose. Nawe nka Yezu urangwe no kunga ubumwe, hari amacakubiri uhashira umwe ugo ufise ubukomezi no gukumira uhashira ukunywana, ahari ubwicanyi umujyano uhashira umuvukano, uhashire amahoro, uhashire umwumvikano, uzoba ufise inguvu kuko Yezu azoreka akorera muri wewe. Mugenzawe wamuzi ko ari ingabirano Imana yaguhaye. Mugenzawe izina muntu wese, ndetse kuvuga umurundi, izina muntu wese ni ntabonwa trésor Imana yagushize imbere muhuye. Turabe rero imbere, dufatane mu nda, dukizanye, inguvu ziraho kandi birashoboka.
Musenyeri Anatole Ruberinyange yanasavye kandi abarongoye igihugu gukora ibishoboka byose kugira batezurire abagorewe mu buroko, bakongera bagakora ibishoboka kugira impunzi zitahuke kubaka igihugu cyabo kandi zumve zitekaniwe. N'ubunyene kurikira Musenyeri Anatole Ruberinyange icegera cy'umwungere wa diyoseze nkuru ya Bujumbura.
Ishavu ry'umubyeyi ririrwa ntirirahara. Urazi ibihe turimwo, urimbura, ntawe ureka kubyibaza. hariho abapfunzwe uri umubyeyi wa wari mu ibohero imvunira kwica none murundi wese ahageza arahamagariye gufasha cyane uko ashobora maze kujya yeze bidusabye ko twubabara bari mu mabohero tugerereze tubaramire tubarabe n'ibyo mugabo kandi icyo dushobora gukora kinyaruka ngo batezurigwe tugikore kubera umutima wa kibyeyi imana yaduhaye kandi tugomiwayo nyirakabiri impunzi umubyeyi abise umwana agoreye mu gahinga kanyaga nande umwana baharara rubunda aho usanga ari mu begeranijwe hamwe barara nako mu dusago mu duhema biratera agahinda umubyeyi ntashatokora bagaruka iwabo bamusange ku kizi bamuzamure maze bari hamwe babandanye bafashanya kuba dusaba imana ibidushoboze umutima w'umubyeyi w'umuvukano kame tuwugaragaza
mu bijanye n'ubutungane naho urubanza rwa muganga Christophe Sahabo rurerekana bihagije ku butungane bw'u Burundi ari igikoresho c'abategetsi bakomakomeye bo mu mugambwe CNDD FDD ivyo bivugwa n'ishirahamwe ryiyemeje kugwanira agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB mu mfunyafunyo y'igifaransa umwihwezo waryo washizwe ahabona kuri uwa kane iryo shirahamwe mpuzamakungu gerekana ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba akingira ikibaba bategetsi bavugwa muri iyo dosiye mu kwigira sindabibazwa kubijanye n'ugo rubanza. Marie Ange irakoze atubwira idonide. Mu gihugu cy'u Burundi abategetsi bakomakomeye bari muri leta nibo bafise uburenganzira bwo guhitamwo uwo bifuza gufunga canke kurekura mu manza zishobora kubangamira inyungu zabo aho kureka abacamanza n'abajejwe amatohoza bagakora akazi kabo ni muri ayo majambo ishirahamwe IDHB gerekanye ko urwego rw'ubutungane ari igikoresho c'abari ku butegetsi bashaka gukingira inyungu zabo bwite zijanye n'amafaranga IDHB ikavuga ivyo yihweje ukungene abategetsi bahambaye bivanze mu by'ubutungane mu bijanye n'ifungwa ry'abatari bake mu rubanza rwa Christophe Sahabo mu mwihwezo wiswe umugani w'ibitaro kira wasohotse kuri uyu wa kane ishirahamwe yiyemeje gukingira agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB rirerekana uruhara abategetsi bakomakomeye babiri bari muri leta bagize muri iyo dossier ijanye n'ivyo bitaro abo nabo ni Charles Ndagijimana yigeze kuba arongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro akaba ari umwe mu bagize urwego nyobozi rw'ibitaro kira hamwe na Alfred Innocent Museremu yahoze ajejwe iperereza ryo hagati mu gihugu abo bantu bitwa ibihangange by'umugambwe CNDD-FDD bakoresheje amayeri menshi kugira ngo bagerageze kwihagira amatungo y'ibitaro kira ku nyungu zabo canke izo babagize ibikoresho kubera ubukunzi bw'inda nk'uko IDHB ribivuga IDHB yerekana kandi ko naho umukuru w'igihugu aca kubiti no kumabuye ngo yerekane ko afisi ijambo mu gihugu kandi adasiba guhuma amaso makungu mu kwerekana ko akingira ubwigenge bw'ubutungane Evariste Ndayishimiye yoba yigira sindabibazwa canke adafise ubushobozi bwo guhana ihonyangwa ry'amategeko ryagiye ririsubiriza mu bijanye n'ifungwa rya muganga Sahabo aha IDHB igaruka ku ifungwa ry'uwaburanira Christophe Sahabo muri iyo dossier Sandra Ndayizeye inyuma y'iminsi itanu gusa umukuru w'igihugu avugiye imbere y'inama nkuru ya ONU mu Burundi haranga ubutungane kuri bose kandi ko agateka kazi na muntu kubahiriza IDHB yibutsa kandi urwego rw'iperereza rwakoreshejwe muri ugo rubanza mu gutera ubwoba no mu gufunga Etienne Sahabo umuvukanyi w'uwo yahoze arongoye bitarokira hamwe na Joseph Bakanibona ishirahamwe IDHB yemeza kandi ko imitahe minini minini y'ivyo bitaro ifiswe n'abigenga ibitandukanye n'ivyo umukuru w'igihugu yashikirije avuga ko ibice 70% vy'iyo mitahe ari vya leta kuri ivyo IDHB irerekana uruhara rudasanzwe Charles Ndagijimana yagize mu manyanga yakurikiye ifungwa rya muganga Christophe Sahabo inyuma yaho abo banyamitahe bigenga bamwitwariye imbere y'amasentare n'ishirahamwe Sokabu kuga IDHB Charles Ndagijimana asanzwe ayoboka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi yoba yakoresheje muri ugo rubanza imigenderanire idasanzwe afitaniye n'abajejwe iperereza ubwo bucuti akaba yaburonse bivuye ku ruhara yagize mu kwemeza kiringo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza hari mu mwaka w'2015 ingingo sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yavuye yerekana ko yahonyanze amategeko mu mwaka w'2021 mu gusozera abahinga bishira hamwe IDHB ndetse n'abakurikiranira hafi ibibazo by'u Burundi baganiriye n'iryo shira hamwe baribaza nimba umukuru w'igihugu Felicito Ndayishimiye azobanda akingira abategetsi bakomakomeye bari muri leta yiwe bavugwa mu ihonyangwa ry'amategeko riranga dosiye ya muganga Sahabu akari inyuma karahinda kubwishira hamwe IDHB
RPA.
Amakuru mu Kirundi arabandanya ndabibutse ko uretse ku mbuga WhatsApp ibiganiro n'amakuru ya RPA mu bisanga kandi ku mihora ya Facebook, YouTube hamwe na Twitter via radio RPA hamwe no kuri web 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Abashinga mateka basaba leta y'u Burundi kugarukira inyubakwa za kaminuza y'u Burundi zigeza hatemba eka mbere hakubakwa n'izindi nyubakwa shasha zishobora kwakira ibitigiri byose by'abanyeshure bafise uburenganzira bwo kwiga amashuri ya kaminuza nkuko biheruka gushikirizwa n'ubuserukira abanyagihugu agatongwasa mu nama nshinga mateka ubushikiranganje bw'indero bukwiye kuronswa uburyo bwose bushoboka kugira ngo abanyeshure muri kaminuza za bige baroraniwe kurikira agatungwasa n'umushinga mateka
ishure kaminuza y'u Burundi ni karahara mu Rwanda nibacure mugabo turavye inyubako zayo zimwe zirashaje akiyongera ko kumbure nuko dafashwe nkuko bikwiriye kiwe si kibazo no baza kuri ica ahubwo nico no proposa nashaka gusaba yuko mu bushikiranganje mwo kwicarira ikibazo cy'inyubako za kaminuza y'u Burundi bwa mbere na mbere mukiga ukuntu inyubako zo kwakiriramo abanyeshuri zigwizwa kuko espace yakwiye nka tujya tuhome twa kana tujya n'ukuri dutwaye espace initirmo mukaraba leta ku muri gasaba ubufasha muri UNESCO n'ahandi hakubakwa amahome akwiriye ashobora kwakira ibitigiri byose by'abanyeshuri bifuza kwiga muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo bose bige mu makondisi amwe kuko biragoye kumwe yiga ari muri home wundi nawe ataha mu gatumba abantu mu ishuri murumba yuko bidaza kugenda neza bije ministere d'education musaba ni mugome mu yigwizi na kane na gatanu na cumi kuko indero n'umushinge mu kubaka igihugu
eka na Karoli Nditi J yahoze ari mu nzego zirongoye kaminuza y'u Burundi atera kamo leta y'u Burundi kwihutira gusanura inyubakwa za kaminuza mu ntumbero yo gukingira ugwaruka ruhiga ari nago Burundi bwejo aho kwishinga gusa inyungu zayo bwite mu bya politiki kurikira umwigisha muri za kaminuza Karoli Nditi J
kubona inyubakwa za kaminuza y'u Burundi haba aho bigira haba aho barara haba aho babika ibitabo cyo bita biblioteque byose saha bikiriri haba ku mutanga haba kuri peya haba kambisi kamenge bose ugasanga inyubakwa ziri mu gusenyuka bisigura ibintu byinshi yerekana yuko bwa mbere hoho ari intwaro mbi ari intwaro itabereye ari intwaro idashira imbere ineza y'igihugu idashira imbere kadoza keza kugwaruka kuko nta gihugu gishobora gutera imbere kidafise abahinga banonosoye ubwenge n'ubumenyi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu kuvuga rero abo bategetsi ba kaminuza ntabyo bitayeho kandi n'abategetsi bo hejuru ntabyo bitayeho kuko yaba babyitayeho baba bakurikiza amafaranga baha kugira kaminuza y'u Burundi kera yitwa Rumuri itera imbere iramurira u Burundi baba bakurikiza amahera kaminuza ikoresha bakurikije ingena ibitigi abanyeshuri biga muri kaminuza byongerekana ubungira bashika hafi 140 ubwa nta nyubakwa shasha yubatswe kiretse NS abanyeshuri bo bayubatse abasene DDFDD nta mafaranga mashasha rero bongera kugira ngo kaminuza iyisunure kaminuza itere imbere no kuvuga rero ubwenge ubumenyi ntabwo banezwe nico gituma usanga kanovera kindero karatitutse nta kazoza keza gashoboka rwaruka rudashitse imbere bitamenye ubwenge rutigishwe gukunda igihugu kwaruka rukundi igihugu nuko babona yuko leta igwitayeho n'umwana kuntu umubyeyi kuko abona yuko mubye amufata neza mu bya keneye adakigungira ko kamunotera abategetsi b'urundi fereye ku mukuru w'igihugu umushikiranganje w'indero n'abarongoye kaminuza n'ibigo bya kaminuza yuko bo kwikubita gashi bakamenya yuko gahara mu rugara ntibacure bashira imbere indero y'ugwaruka umenyi ubukerebutsi gukunda igihugu n'ayandi hoho abo barundi ntacho bazomarira igihugu ntacho bazokwimarira mbere igihugu zoguma gisubira nyuma nk'ibirenge n'ico gituma n'ubu ari ubuca mbere gikenye ku isi kubera indero idafite ikibanza gikwiriye mu buzima bw'igihugu usanga barondera gusa bashira mu mifuko yabo ugasanga nabo hakazi ntibarabumenye ntibarabukerebutsi n'ico gituma nabiga muri zo za kaminuza badaheza ngo bashiremwe inguvu bagira batejo nabo wa mbere nzo hakazi mu ba mbere basanga bari mu hakazi n'abari mu gango CNDD-FDD n'abari mu bwoko bwa bagwiriye muri CNDD-FDD abahutu cyangwa abatutsi bari muri CNDD-FDD nabo nyine bari kurusha atandero nziza atakanovera k'indero kuva hasi gushika hejuru akazuza keza k'igihugu gaterambere rishoboka.
Yari Karoli Nditi je umwigisha muri kaminuza akaba n'umunyepolitike. Abakozi bo ku bitaro by'Igihofi muri komine Bukemba intara ya Rutana baragiriza abarongoye ivyo bitaro ko bakoresha nabi ubutunzi bwavyo. Nkuko abo bakozi babimenyesha haraheze imyaka hafuswe imigwi yose yari ijejwe gukurikirana ingene ivyo bitaro bikora. Muri kino gihe rero ibijanye n'ikoreshwa ry'ubutunzi bw'ivyo bitaro bikaba biri mu minwe y'umuyobozi hamwe n'ubujejwe ubutunzi gusa. Kurikira umwe mu bakozi bo ku bitaro by'Igihofi yaganiriye na RPA. Nanjye
nova Maritaro bikoze Igihofi mu karere ka Bukozi ha Igihofi mu ntara ya Rutana bitunze sanitane kuzeze ubutunzi urikaze kumwe n'abitaro. Aha tugaruka sanitane kuko hari amakomi te yahagaritswe na komite yose yazejwe gukurikirana ibikorwa by'ibitaro kugira ngo bakore atabisamananga bihari ariko ubuyobozi bw'ibitaro bwarahagaritse na komite aha turavuga bwa mbere umugozi aje gutanga amasoko komite idatigise bonasi imyaka yaba yababafite rusange ine iyo komite itabaho bakamwumva ko ibintu byose bikorwa mu gishuri hanyuma hariho komisiyo ijejwe kurwanya ibiturire iyo n'abanyamirahagaritswe yayatowe n'abakozi b'ibitaro nk'uko amategeko yabivuga mugabo n'udutona yuko batoyemo abantu batoboroheza bahisemo kwihagarika batubashira aho abo bashatse nabo nibo bashyizeho bigeze bakora. Hariho iyindi komisiyo ijejwe kugenzura ibikorwa by'indani mu bitaro twita kontrole interne yarashyizeho igatangura gukora babona raporo ya mbere yasohoye bashimye bayiteye ubwoba babwira yuko bategerezwa gutanga raporo kwa minisitiri ari uko bamaze kubaha akabisoro. Iyindi komisiyo bahagaritse ni komisiyo ijejwe kugabura agaciro ka buti k'abakozi iyo kabonetse uwo mugwi wari warashyizwe n'abayobozi bahahora ariko nawo harasiye hafi nk'imyaka nk'ibiri itatu udakora ibyo bikaca bifatwa na gestionnaire w'abitaro wenyine atamuntu n'umwe bitari kumwe ni ukuvuga ako gaciro kaba kagabura uko ashatse uwo ashatse ni we aha agaciro kaba kaniniya amata kwimba nko kakaba hagatoye. Ikibabaje ni uko rimwe na rimwe abakozi basanga barakase amafaranga batari icyatumye atwara turavuga nk'ubuheruka batwaye ibihumbi cumi n'icumi batadi icyo agiye gukora kandi batigeze babivugana.
Mu makuru yacu azokurikira tuzobabwira ibijanye no gukoresha amafakturi ya magendu mu kugura imiti hamwe n'ibindi bikoresho byo ngaho ku bitaro vya Gihofi. Tuve aho mu ntara ya Rutana tuje mu ntara ya Rumonge. Amapikipiki yunguruza abantu atari make afungiwe mu busho bw'amakomisariya y'igipolisi agize amakomine yose y'intara ya Rumonge. Izo pikipiki zafashwe mu mukwabu wakozwe wo gufata izitegira ibyangombwa haraciye indwi zibiri. Abagendesha ayo mapikipiki aho mu ntara ya Rumonge banegura ko hari zifatwa kandi zari zikwije ibyangombwa.
Bamwe mu bagendesha amapikipiki mu ntara ya Rumonge bamenyesha ko n'ubu umukwabu wo gufata amapikipiki ukibandanya. Kenshi ngusanga mu bibanza bimwe bimwe hari amabariyeri. Rino soko ryacu rivuga ko ahanini abapolisi baba bishakira amahera.
objectif ya hani nchoro hani ne ibana ni chiri mbi hino wanzi dengi de mama fasi mama sakatra hani hani no mbi vira hagara la hari kiha katra kabo maenye kabo na kuviru kama idini kita ni mbi no mbi vira hes kesh sanga na tambi kana maria ni ne kwa sanga baba kene ni nchoro fuma kisha type chota kiva hala kaswa kuhu hani ni jioni mto kima ni mbi kiranga ni ne baro hini na
Igitangaje nkuko bamwe muri abo bagendesha amapikipiki bayimenyesha nuko hari n'izifisi byangombwa byose zifatwa ngo hari zarekuwe ari uko benezo barinze gutanga amafaranga
hari zarekuwe nyamwana amand akanizarekuwe zose kukani dekwe jajangwa wanifisa matokima kiminjaza kwa ulifisa magufora wakime nishwaro
awo bagende suma pikipiki muna la ya rumonge basa wakoko kubahirizwa mkazika avu ngonayu mkwavu ugakogwa akulikijwe amategeko muluganda kwa FPA nitura shuwa kulonga awarongo igipolisi muna la ya rumonge kugira wagire ichoba shikiriza
FPA
Uyu numwanya w'ikiganiro dukingire ibidukikije uyu munsi tuganira ku gitegwa c'amahonda abandi bita amasaka turaza kubona uko cifashe mu gihugu muri kino gihe nico abanyagihugu basaba kugira ntikigende akagirire kandi cari kibafitiye akamaro kanini ikiganiro dukingire ibidukikije mwagiteguriwe kandi mubishikizwa na Onesime dushimagize
Dukingire
ibidukikije ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no kubinyabuzima
Ikiganiro dukingire ibidukikije mukitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Biblika Kitene ijwi ry'abanyagihugu
Turabara mukije bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije. Amahonda canke amasaka ni kimwe mu biterwa by'ibinyampeke kizuba gatano ku isi nyuma y'umuceri, ibigori, ingano n'icyo bita orge. Abashakashatsi bemeza ko icyo giterwa cyatangiriye kurima muri Afrika mu gihugu cya Ethiopia. Mu Burundi amahonda atukura bayengamo inzoga y'impeke bakanayakoresha mu gukora umwanike canke umwambiro mu gihe baba ariko baragana urwagwa. Naya mahonda yera bayakoresha mu kuyafunguramo umutsima canke bakayashigishamo umusururu. Amahonda yarimo cyane mu misozi yo hagati mu gihugu mu biyaya by'uburaruko bushyira ubuseruko hamwe no mu manuka bushyira ubuseruko cyane cyane mu bice by'ukumoso amahonda ni igitegwa cya kera cyane mu Burundi gifite aho gihuriye n'intwaro ya cyami amakuru abenshi barutse bumva ngo ni ukuzo w'umwami akavumba shimbuto muri zo hakaba hari ibiza amahonda ku ntwaro ya cyami rero buri mwaka wasozerwa n'umunsi mukuru w'umuganuro aho umwami yahezagira imbuto amenyesha abarundi ko atanguje umwaka mushasha w'uburimi Icyo gihe igihugu cyose cyatunganya ibirori bagafungura umutsima w'amahonda bongera basanga inzoga y'impeke mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani leta y'u Burundi yatanguje ubuhinga bwo guhingura ifu y'amahonda bakayikuramo ibushigisha umusururu w'abana bato kandi ufite akamaro kanini mu mugambi wise musaraka inyuma yaho ihinguriro ry'inzoga Brasserie y'Igitega ryahisemo gukoresha amahonda mu kwenga inzoga zaryo cyane cyane iyo bita nyongera Iyo migambo kwa ribiri ikaba yatumye habisekeza yo kirima amahonda mu ntara zitandukanye cyane cyane intara ya Cankuzo bubanza na Cibitoke ibiharuro byerekana ko imiryango igera ku 1015 ariyo yashoye intete z'amahonda kuri iryo hinguriro bya Serge Gitega iruhande rero yo gufasha abantu nk'igifungurwa hamwe n'ikinyobwa gikunzwe amahonda arifashishwa kandi mu kugaburira ibitungwa cyane cyane amababi yabyo n'ibishakara iyo bitaruma cyane mu gihe bahejeje kugenya iyo batabigaburiye ibitungwa naho barabikoresha mu gusasirikaho n'ibitoke kugira ngo hagome habonze cyane cyane mu gihe cyo muci Donge kubara muta bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije mu kiganiro cy'uno munsi turiko turabiye hamwe ibijyanye n'igitegwa cy'amahonda igitegwa cyari kirumara ku Barundi baho hambere kugira ngo tumenye ko icyo gitegwa cyifashe muri kino gihe mu Burundi twaraganiriye n'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye nk'aho bose bemeza ko icyo gitegwa gitera gihona bitume n'imvo zitandukanye ubundi mu banyagihugu bo muri komine Buyengero intara ya Rumonge
amasaka ni igitegwa gifise kahise mu mateka y'igihugu ariko n'umunsi turiko turaraba dusanga icyo giterwa gisana cyo kirazimangana ariko umuntu wese akibaza ati mbega ni gute ibintu byari ibyishingiro muri kanse cy'igihugu biterwa byafatwa nk'umugisha mbere n'uno munsi tubikoresha rimwe na rimwe mu guhezagirana no kwifurizana umugisha uno munsi dusanga biriko birazimangana ku gataka k'igihugu cyacu. Iki ni ikibazo buri wese ashobora kwibaza mu gihe afashe akanya ko kwiyumvira muri kanse cy'igihugu cyacu. Ariko icyo biba bigaragaza ni uko tuje gusanga hari ibintu twirengagiza na cyane cyane mu kudaha agaciro kahise kacu. Ariko hano umuntu wese yakwibaza mbega none ibi biriko birava ku ki? Tugiye kuraba mu gihugu cyacu ibiterwa byagiye biriko birasubira inyuma cyane mbere bikagenda ku mashyiro asamahonda gusa asamasaka gusa hariho byinshi uno munsi dusanga twumva muri kahise mbere byari ishingiro ry'ubuzima bw'abarundi nubwo uno munsi biriko birazimangana. Umuntu akibaza none yoba ari kubera isi igenda itituka mbega ni ukubera ko isi ndimwa igenda yiruka bivanye n'ibyigana by'abantu. Ibi bikaba ibibazo buri wese ashobora kwibaza mu gace karongera inyishu
muri komine ya Rutovu no hafi yaho mu makomine y'intara ya Rutana. Baremeza ko amahonda yari afitiye akamaro kanini ariko bitakiborohera kuyarima kubera izo ngorane zifatiye ku isi yatitutse.
Aha iwacu wa muntu aherereye uvuga ko igitengwa cy'amasaka gisanzwe cyagiye atakikirimwa imvo nyamukuru ziriho nashinge bitegwa kwabaye itituka ry'isi. Ibisanzwe amasaka akunda ahantu kiryoshe hari inka zishobora kutabira ubu naho rero inka zisigaye n'ibitungwa bitagifiswa na benshi n'ababifise basanga uburyo bwo kubitunga ntibukiboroheza. Imwe ntumbere rero amasaka mu karere aha amasaka kihari hariho abagerageje kuyarima baba bagifise ibyo bitungo ariko kubera yuko usanga ari nk'umwe yarimye akaba ahereranije n'abandi batayarima ni ukuvuga inyoni zitegerezwa nazo nyine gushize intambamyi kubera kera kirimwe na benshi zararya mugabo zikagira aho zijya naho zikaza kubera yaba ari imena myinshi.
Muri make mahonda yari kimara ku barundi bose na cyane cyane ko abantu bose bayikinuza novuga n'ikomine ya Rutana ndetse n'intara yose ya Rutana ni ahantu haba amasaka cyane ntawe ubideha ko ari ahantu haba amasaka na cyane cyane ko abantu bose batera ibiharage bahakuye ibiharage by'impeshyi icyatsi agikurikira ugatazi baca bahabira amasaka ariko yakuba ari amasaka baca bishyiramo ibigoti ariko rero yagiye kuraba nubwo bashyiramo ibigoti biragaragara ko amasaka niyo ari ku giciro gishoboka mu kutamenya kuko ugiye kuraba amahera nk'ikiro cy'ifu y'amasaka ni 180,000 ku kiro aho ni kubanza kubateza inzoga izo bita z'urwagwa izindi z'isongo zimwe batazana n'inini ariko ugiye kuraba ifu y'imyumbati nta gaciro nk'aka afite na cyane cyane aho tubonamo amakenga bizava bitara bisenyuka kuko bayarimani bake n'abantu bake cyane bishyisa mbere uri kuraraba nko mu ikomine ya Rutana tubona bayabiba amasaka ni mu kiyaya cyane bita mu kizenga gikikijwe n'imitumba ibiri umutumba wa Nyarubere na Jamati.
Muri komine Songa naho bemeza ko igiterwa cy'amahonda cyari kibafitiye akamaro ntangere kuko uretse ko bashikora ko mu gufungura ngo cyarafasha cyane mu kwegeranya abantu bagasabana biciye mu gusanga inzoga y'amahonda.
Igiterwa cy'amasaka kuva na kera na rindi kikaba gifite n'izina ryiza haba mu mpande zimwe zimwe na leta. Amasaka ni ayo mu bwoko butandukanye amasaka hari ayo atukura hari ayo umweru amasaka ni ayo mu biterwa birinda amahindagurika y'ibihe iyo na cyane cyane iyo hari uruzuba mbere n'ubushakashatsi bwarerekanye yuko igihe hatari uruzuba mu gihumbi kimwe na magana cyenda 28 ibice 60% zarokotse urwo ruzuba wari bugisa ibice ariko mu karere ruherereyemo amasaka n'ukuri igiterwa gisa n'uko cyibagiwe cyane gisa n'uko cyibagiwe mbere ni hahandi ushobora gusanga kugira ngo no mu mwana mu mwaka wayo hajya hageze kubiba nta muntu ashobora kwiyumvira kubiba ayo masaka yijukiye ibindi bya biterwa byakarara hanze ibigori ibiharage ibijumbu nibyo byijukiwe ariko amasaka adasa n'ayahebwe burundu urabye rero inkomoko yayo yo kuyaheba
cyane abana bavuye bamwe aho habereye ibintu kutari indi nyoni bamwe bamwe batabura kuyaheba batabura kwijukira za bigori uvuga ko bigabanuka bagabanura kuyarima ugasanga ninyomwe umwe zariyane zigaca ziza zigakoranira hahandi kumwe yayarima ico bituma rero benshi bavuga ngo inyoni ngo zirayarya cyane ziragira iki baca basanga bayahetse bazi yuko ntashobora kuyasabira ubu rero inka hamwe hamwe zisa n'izagabanutse zagabanutse intabire ntikiboneka neza aya masaka yakunda intabire imwe yayaye indi y'ikirundi nyene noneho ubu isani yagabanutse ntikiboneka izo nazo rero tukabishyira mu bituma amasaka atakiyijukira neza rero twavuga ko n'uruhombo runiniya kubera amasaka yaracyari igiterwa mbere ni n'igiterwa gifite akamaro kanini haba mu kubaka umubiri haba mu guhuza abantu gifite akamaro kanini mwazi yuko ni inzoga y'amasaka ahenshi ari ikinyobwa cyubashwe batereka imbere y'abantu hano bagaheza bakahurira ko bagasoma bakuza baravuga bati uwariye umutsima w'amasaka cyangwa amahonda ntiyapfa gusonza uko ariko murabona muri iki gihe ngira ngo hari n'abana batazi icyo ari cyo umutsima w'amasaka
muri komine Muhanga intara ya Kayanza abo twaganiriye bavuga ko baheruka kurima amahonda imbere y'ubwima bwo mu 1993 nguko bari bagifize inka zabafasha mu kuronka ifumbire
twebwe iwacu twararima amasaka mbere yuko intambara iza yo mu 1993 ariko nyuma y'intambara amasaka twaciye tureka kuyarima kubera isi cyatangwa no gutituka kubera ahantu urimye amasaka ni gake usigaye kongeramo ibindi bintu biza neza keretse ufumbiye cyane ugashyiramo umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu aha turabona ko uburyo ubu bwase haba hari nta muntu yoronka umwavu w'ikirundi ngo aronke n'umwavu w'ikizungu hose ahantu yaba yagamije amasaka ariko amasaka yari adufitiye akamaro kera amasaka twebwe twarayamirya tukayarimana n'ibigori nyuma y'amasaka tukayagesa tukayanikira tukayanywa umusururu abandi bakabita igikoma bakawucumba umutima umutima wari unaryoshe ugumye urabyuka atarubanza na rumwe rwigararuba atamahonda arimo cyangwa amasaka n'amaminsi yose dukoresha muhira amasaka ndetse abantu benshi batanywa n'urwagwa baranywa n'inzoga y'amasaka benshi kuko bayita ngo ni ndima ariko rero ubu ingorane zihari isi yaramaze kwaga naho yarima uyakuyeyo ntushobora guca noneho nka yantuze wa mwavu ukwiye kugira ufumbire yose yarimo ayo mashaka kuko kera urabizi twari dufise inka wagenda ukaragira ugasanga muhira ugasanga mufise nk'inka zishika 5-6 cyangwa indwi ndetse na 10 zigashika ariko ubu nta muntu arenze inka imwe kuko twahirira muhira usanga biragoye ariko kera inka zikitembera zigenda ku misozi zikarisha ugasanga bishya bikorohera n'umwavu wari uronka mwiza kandi mwinshi ibyo byose biri mu bintu byatumye amashaka tutasubira kuza turahera
naza kirundo ngozi na muhinga bavuga ko bakibandanya kurima amahonda ariko ku rugero rudashemeye nashoboye kuboneka ngo bayamarira ku isoko kuko asigaye azimvye cyane nayo mugigwa wo gusabana bahantu mukenke bakikuje intango y'impeke ngo basa n'abawibagiye
cyakina amasaha nka kera kubera ntaho mbaye mbona atakihaba cyane ni uguhambira urima akanka asha ubu ni impeke turezimbye no kera ubwagwa niba rwahara ruzenge mbwo buhazimbye impeke niyo bagemuye usanga ari urwagwa gusa washyizemo nk'akadomora ko impeke bashobora gufata nk'umuntu ahambaye ukoze ikintu gikomeye amasaka kera twarayarima tukayarima ku bwinshi kuko yaradufasha cyane 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 mu kuyageze kurabana kugemuriranira yari inzoga ifasha cyane mu manza yego ubu naho turayarima turayarima ariko ukuntu bayarima ubu sice kimwe na kera ubu barima make make n'abayarimye kenshi kubera yazimbye ku isoko tuca tuyagurisha kugira umuntu yikenure uriya mashaka ni make kandi yaranaduze iri kugura ikiro usanga ikiro ibihumbi bibiri bwa mbere ugomba kuruberero rwo kwambiza nk'ibitoki ariko ubuntu umuntu afite amashaka ashya guha ko
chigiri nta mahera yayo yarahari ariko uyi amashaka arazimbye gose cyo ni umbibiri
munabwa atankuzo na ruyigi basigaye bijo kibwoko bw'amahonda bushasha buva mu gihugu cha Tanzania ngo kare ko bwimbuka cyane naho yaratevye
aho mperereye amasa ku buri cyo kiyekuna n'imbuto shasha babona yuko bari nyira cy'abarahana hanze imbuto n'imbuto zikunda kugira cyane nyine ubu mu ntara za kumuso herereye hariya muza mu rutana za rukenda ukaduga ukaza ushaka kumwe mu za cyenda juru hariyo amasaka agatanze agatekebuke n'amasaka yimbuka cyane mugabo barima kuva nko mu kwezi arimana n'igiharage mu kwezi kwa cumi na rimwe amasaka yagesa mu kwezi kw'igihe bahita agatekebuke n'ayandi rero usanga yakera amasaka make yakera na kigiriye cyane kubera kumbure abantu bajya bagenzi na rusheshe yabo bakayakura bitazaniye ariko rero hariho n'amasaka bita amwe bayita ngo n'amabokoboko ane bakayita ngo n'amacunda sekuru usanga bakunda kurima ibyo rero ku barimyi hariho abakunda amasaka yera kare barima mu kwa cumi na rimwe basanga yeze mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kane hariho n'abarima amasaka bita yakera yoyo yakera bita amera kabiri usanga barima ku mpeshyi ama muci ko bakayagira no n'inka hanyuma imvura ikuye akica yafunze akaduka ayo rero batabaye akisa mu kwa kane cyangwa mu kwa gatatu bayita amera kabiri yo nayo yakera niyo hanze kuko usanga bari
n'abasozi na kino kiganiro abanyagihugu twaganiriye basaba leta ko yabishyiramo ingufu ikegereza abanyagihugu ubwoko bw'amahonda budasaba ifumbire nyinshi ngo nk'uko icyo gitegwa cyari kibafitiye akamaro kanini
sasa leta ko yafata akanya igashyiramo ingufu igahimiriza kugira ngo ihimiriza n'ibindi kuko nk'aka ruhindi mpano yari ikintu abantu bakunda cyane inzoga abantu bakunda ariko basigaye ikora amasaha byinshi basigaye bafata nk'ibiro bibiri by'amasaka bitatu bine ese bavuruganya bakarondora nk'ibifu bakarondamo n'ibindi bagatoborora hamwe nabo usanga ari ibintu by'ibiziba atari indi mano ariko kariho amasaka hari bafata amasaka nyine akagira n'indi mano iryoshye ishoboka niho biboneka ko n'indi mano byatinda igahera burundu imvura y'indi mano situwasiyo ya leta ni uko ishyiramo ingufu igahimiriza abenegihugu amasaka araba bakagira igice bafata ikitinyemo ikigoti agarate igice turimo amasaka
leta bikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gitegwa kigwizwe nimba ari isindi mwa yakitutse tugerageze twebwe nyine nk'abantu imana yaremye abantu bige kwisi ubwenge tubongere kongera kuyisubiza akanovera dukoresheje ubwenge bwacu kugira ngo aya masaka ariko arazimangana bitumye n'uko isi iriko iratituka cyangwa ubwinshi bw'abantu turongere uburyo itoba intambanyi kugira ngo ibitego byari kwiye kudushyigikira kugira ngo dushobore kubaho aribyo turiko turirengagiza
icyo gitego cyamyeho Burundi ari cyari gifite agaciro kanini icyo twasaba leta rero ni uko yosubira ikaraba ikeneye kukinagura utwo duce tumwe tumwe twayahora ari bamwe bakaraba bagafata ingingo y'uko icyo gitego kitazibangana kubera kitwereka ishusho y'Uburundi ni igitego kama igitego cy'iwacu Burundi cy'iwacu muri Afurika rero kikigenda Burundu icyo twasaba leta yemereza abanyeshuri barondere imbuto n'ibisirobanuye zimeze neza z'amasaka hano yazigerageze hose ya misozi isubire kwambara amasaka isubire kubegwa n'icyo gitegwa gitegwa kiduha abantu
nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije ni kuri ibyo byifuzo by'abanyagihugu dusozereye iki kiganiro cy'uno munsi ikiganiro cyacerekeye igitego cy'amahonda gisa n'igitera gihona mu gihugu kandi cyari gifitiye akamaro kanini abarundi tubashimire mwese mwateze yompi dushimire kandi abemeye kutuganirira tukamenya ko icyo gitego cyifashe muri kino gihe mu ntara zitandukanye z'igihugu none zino dushima bizima kibateguriye ndabasezeye deye perezida Koranigwa mu banyu no mu byanyu
cyari ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
urakenuye nawe wonezime dushimagize ni no kuri ico kiganiro cawe duce dusozerera ko amakuru mu Kirundi yo kuri no wa gatanu igenekerezo rya 2021 gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye ndashimiye n'abagenzanje bafashije kuyategura kuri mikoro ari kumwe na Ines Gakiza ibihe byiza ahiwanyu.